Hii ndi Waganyu podcast live. Ntawi chemeti makuitana na Waganyu kutibwelani pano. Chifuka pano ndi pamene timazukuta ndi kuunikira nkhani za masewero mozama kwambiri. Amene amatipatsira programu iyi ndi Apemba School of Driving. Amene nawonso kunkhani yophunzitsa kuyendetsa galimoto anazama. Lelo, tikuti FCB Nyasa Big Bullets ikuyamba nsonkhondo kachikena mu CAF Champions League la Mulungu ili pa Bingu National Stadium ndi Red Arrows ya ku Zambia. Tikhulupirire Bullets. Dziko la Malawi likuchititsa mpikisano wa kosafa wa amayi umene ndi wa makalabu umene matimu akumwera kwa Africa akudzigulira malo ku CAF Women's Champions League. Kumalawu kuno Ascent Academy ndi mene kuimira dziko la Malawi. Koma tingakambe zotani za mpikisano umenewu komanso kodi nkuteka kuti pomatha season ino tiona VAR ma stadium. Komanso kodi nkhani ya promise kamwendo ilipati adanyamuka waku blanta ya kuti apita Bullets anakatulukira ku Wanderers. Bullets inadandaula farm inanena kuti imani kae kodi panopa zinthu zilipati. Ndiye Waganyu podcast live ndi makhala ndi BK komanso MK. Ndiye mendiwe BK kunena kuti Bullets ikubwerera mu CAF Champions League. Siku oyamba, sika chiwiri, sika chitatu, sika chinayi awa nda akabwerebwere. Koma nthawi zonse akumakhumudwitsa. Kodi ulendo uno tiyembekezere Bullets kuti nkuchita zotheka pa Bingu National Stadium la Mulungu chifukwa masewero ndi achipulula ndi miyo yamba ndipo Red Arrows mukizwa bwino ndi ku Zambia aneba amene sakunena kuti akhala kusuzumira mmene Malawi masewelera PK.
Mumpira china chiti chonse chimakhala chotheka timatero. Ndi mwina zimene zazipita kakati ngokhulupirira koma pachilungamo Bullets kamambira mu CAF nthawi zambiri imapita ili size yabwino nthawi imene last time inapita kukamenya kulowa mu CAF aliyese ndi twa ndemedi magonjetsa Dragon kwa way bwera makomo ntima wali yesa na kulubira nani chikubira mwa Bullets ndipo ngakhale ku TP Mazembe dakati papula TP Mazembe 4-0 koma be ntima watu naonera kuti I think kena ka anthu ane ndi chikhulio ndionera kuti muna Bullets pangana nayo yozizwa sule ndo khau muna umosi zaka zitatu zonse zimene Bullets yakhale kulowa mu CAF. Bullets makhala kuti fomu yake ku Malawi kuno ili bwino chongo sia ndule ndo uno fomu yo ndimene uno sili bwino chimene chonchi mechi kuti ndandaulitsa kwambiri fona kuti Red Arrows ali yes I think anona zonena kuti kokhala timu ya mu Zambia neba weniweni mpira ku Zambia ndo ku Malawi ngakhale kuti wako ku Malawi ngobalalika komabe ku Zambia uli bwino komosa ti kwambiri kulanda zoti siti masiana kwambiri mu nzochitika that's why pakano pa muone Zambia yalowa kwambiri ku Malawi umatenga ma player a Malawi ono ndrama yake suti semaka ndama yoditsa nkhawa mukaikiza ndama zine ni mapule ya kulandira kunoku. So kupanga draw ndi timu ya pa Zambia tinanena kuti mwana advantage yathu onena kuti I think tikoza kupanga progress kupatuka swapo uli ndoku inanga mukumbweda apanga draw ndi timu ya ku Zimbabwe Platinum itabwera kuna I think daionetsa bin tusone kuti ya Bullets jeti kwa Bullets kupita kupane kuchita so mukachenze goal pamapeto kuti bachi goal cha kumapeto kuti zitivute FC Platinum. So maulendo ose wa Bullets makhairi mno bwino koma ulendo uno ndumene na think ino I think ali sali ndi manda chifwa ndi mene Bullets ili panopa o ali akha kuti mwana ndapanga draw ndi tida kumana nthawi ijayi ndikukayikirabe zili mwana Bullets mwana bwezi kuti betsikuluse chifonera kuti fomu yake pano si kupanganika pena imatiya kumenya za mpira kena akangoda kuti from nowhere zinthu zasokonekera zigoli zikusowa ndiye uku kuti ngopita moti nzampira mpikisano wadalo wakale ndi chonse nchotheka sithu anthu zozonena kuti ndiye kuti zatemu zativuta silingapite patsogolo no zimachitika kumene pasuwa kuidziwaso Zambia ndi macheza ine ninacheza ndi Mbewe amene ndi coach wa Red Arrows amene ntswa malankhula la chidzulodzulo la mankhula ndi Rulangani kumene nachita mwayi kumfunsa mafunso nani pa zokambira na zimene zwa mankhula nda Rulangani kunena kuti ino Bullets mukuidziwa akuti yes mapule awo tikuadziwa atapanga research yabwino komanso taonerapo magemu angapo amene takwanitsa kwawo kokuona mamenyedwe ake efeti kuidziwa andi metu bwera ku Malawi tindi ntimonena kuti isadzachinye chikolinyo chilichonse komanso tindi ntimonena kuti at least tichinye ku Malawi ipo kuti kunoku mwina nchiro isakanga kuti isadzavuti pobwera kuno ku Zambia. So ya ngati atete mudi kuti mwana Bullets akuidziwa Zambia zonse kuti afinga pafupi Zambia sikochitika komanso anzathu mpira wadi bila nopo tsogola makoza kupita kumene dziko lanu wake kwa kana dziko lanu juri akaone mene kusewerera zimene zimene subwe zisu na pesa data kupanga zomwezi kutumiza ulumangapo ku Zambia kukwayonea lalo zimene amenyera ifana yonso ikuchoka na kuta thinki ya banga mbili kwa basi yakali mbanandi yanga yanga timu yekuru kwa mbili nene kulima gonjeta simba mene fileo idati kwa bula sompa na zikulize mbili so kupita atenti ngopita ni mwambuke kumambe tingopita so mokhulupirira kuti mumpira zimachitika koma fomu ya bullets sikutipatsa mudyo onena kuti uyu tikoza kunkanyanga komabe tichi ngokhulupirira kuti mwana mdalapa suwayu na Yesu alisompogwira podalira
MK tinene kuti pasuwa adzinthunthumira kuchita mantha ndi Red Arrows ya ku Zambia kuti tinene kuti mpira wa pa Zambia uli pamwamba kwambiri kuposa mpira wa ku Malawi
Mwina kunena kuti mpira wa Zambia ulipamwamba kapena ulipansi pa Malawi PK walongosura bwino kwambiri. Ndiyanke mbali na imene wafunsone na kuti kodi pasu wazithunthumira. Akuyeneleka athunthumire pazifukwa izi. One, ali ndi timu imene kwa nthawi yoyamba Chibwerere ni mzaka zimene wakhala mpozitsi wa timu ya Nyasa Big Bullets kuyamba movutika ndi apapa. Season osa amene pasuwa wakala ali mpozitsi stadi yao sinakhale poyofana na ndi ya 2024 imene tikuiona pakadalipa anyomani na kuti mwina timu yapanga madraw kwana 9 timu ya gonja kawiri muchigawo choyamba chokha cha mu Super League ndizo zokutola iyeyo zikumudabwitsa kwambiri komabe mwina akamathunthumiramo atakugwiritsanso ntchito gawo lonena kuti anthu saka kuapatsa mpata kwambiri chifukwa cha fomu yao chifukwa masola mpira wa miyendo maendera fomu kuti kodi timuyo ili mu fomu yanji ndi fomu imene bullets ili nayo komanso mbiri imene ali nayo kumpikisano wa kafu akuyeneka kuti athunthumire koma zimene zizo atakudzigwiritsa ntchito kunena kuti akomere iwowo azigwiritsa ntchito motani alibe pressure akuyambira pa khomo amaswera amene wawa akamaswera pa khomo ali ndi support yonse inde pa Zambia mpafupi apa anthu atatuluka kuchipata ndikuitsatira timu ya Red Arrows kuti mwina adzakumane nayo pa Bingu National Stadium koma iwo agwiritse ntchito mpata oswerera pa khomo I think maswera amene wawa atsamira kwambiri kunena kuti kodi pasuwa akuidziwa Red Arrows kuti kulekeza pati kodi pano pakamakonzekera aika mekanizimu yotani tiyamike pano chifukwa cha technology mwina kupeza timu mene masowerera sikovuta ngati makedzana ndi timu yonena kuti alowapo mipikisano imene footage yake kuipeza sikuti kungakhale kovuta kokhetsa thukuta akukonzekera ma tactics ataionera Red Arrows kunena kuti mwina anali ndi nthawi yoipanga study kafukufukwawo kodi pano panga iphwasule Red Arrows ndikudziwa kuti kodi mwina mphamvu zawo zili pati nanga sifoko zawo zili pati ife tati tikapange exploit tikagwiritsa ntchito patipo zimene zozo ndi zimene zikhale zofunikira kwambiri kuti kuthunthumira kucha kodi kudzikwera kodi kudzitsika kapena kukhale pakatikati chifukwa chonena kuti akakhala kuti mwina akungokonzekera chikonzekerere zipezeka kuti zinthu zikavuta kumeneko chifukwa chakuti panopa amene atakalowa akakhala kuti mwina akweneka apeze mwina ngati chigoli cha msangasanga chikhazikitse mitima pasi komanso panopaso akagoletsaso sizikumakhalanso guaranteed kuti kodi basi zatheka akupapezeka sokuti apanga concede so ali ndi ntchito kwambiri mwina taliso pasuwa akuyelekeza ndi makhafu onse amene walowa panopa chifukwa chakuti makhafu ena achazimavuta koma at least amakhala kuti kumudzi kunoko akunyamuka mwina ndi mangolomera kuti zawo zili pabwino koma panopa kumudzi kuno zawo sizili pabwino akupita mwina osewera ena nkumayang'ana fomu yawo imene anthu akhala kuwadziwa nayo sinabwerere mu season ino ya 2024 pena nkumadabwitsa kuti kodi zikuchitika motani kuti mwina maseweredwe a bullets transition yawo ikumapezeka zokuti kuvuta mwina mipira kuti ipange balance between the defense midfield nkumapita mpaka na kutsogolo zikumavuta pena kumangogwiritsa ntchito mbali mipira italiitali so zikuyeneka kuti athunthumire panopa kuyeneka athunthumire koma akamathunthumiramo azithunthumira kuti kodi akufundira majuzi a mtundu wanji akamathunthumiramo akufundira akumva kuzizira kapena akumva kutentha kuti achose zofundirazo kenako apitidwe mphepo zitengera kuti ma preparations awo akuyang'ana chani kafukufukwa wafika patipo panopa tikumane nazo nena kuti masoera ampira mendo pakadali pano sungapange zimene zicha without mwina ma data analyst ma performance analyst ali nawo ku bullets afika pati popanga analyze timu ya Red Arrows kuti kodi akaigwira pati
mwina ndi amendi PK kunena kuti squad ya bullets ya chaka chinoyi mungaifotokoze bwanji pa mulingo wa kafu
squad ya chaka chino ya bullets kunena chilungamo ndi squad imene sanakhale nayo ya bullets mzaka zangapo zapitazo ndikutero ifwa chani mukangana last year kuti ndi layout 1-0 amana achoka ku bullets kapena amene wachoka ku bullets kuyambira last year kufikiza na panopa kuti monetize ngati pali player akuchoka kumene Patrick Mwaungulu na amene akuchoka kumene koma palibe player wina wakameti kuzokamba so DI kunene player wina wakumune aute amene wachoka chifwa idana so last year anali kuya ana kuleza achoka ali ku bullets ipo so imene ndi panopa ndemu ione kuti kupatuka za Mwaungulu bulletsa bweretsa ndani chakachini abweretsa awiri ochokera ku Zimbabwe mujuru komanso abweretsa chitiyo awa ndi ma player amene kafu ademenyapo time ina amenyera maiku ku Zimbabwe kupatuka aponso bullets last day inali Babatunde amene top goal scorer wawo chakaicho chapita icho Babatunde wabwera kulando zone kuti notsopano flanti generally ya wikich ndi kutino panopa andiso mukoza kuona impact imene wabweretsa Babatunde so far kuti I think ndamena wanji nyina zigoli ndi kuti kutsogolo na konso kuli bwino of course Sanage anali naikali last year panopa so akupitirira kugwira ntchito ku bullets ndi ma department angapo ndithu amene ndikozonena kuti pali kusintha kwakukulu ku bullets kusiyana ndi chaka chatha koma vuto nlakuti chaka chino bullets yakumana ndi mikungwiri maya mbiri chifuwa chono ina kutiku, watu kazo ina kutiku, timu yosi ina pange jero kukwina na bunobuino kumamenye kulivuru wa tiku lumenu uchika kumene kucha la ulokuza discipline wazoo na wazoo na mapre ya kunyanyala chifuwa jandalama ya kena kaina kwa panga suspendi ena basi, unchoto kapteni, kunyanyala wakalake kunyumba akubasi, nde maishu zingata ameneo hivi ni paswa madani na uzo ina kutiku tikuinati kuhonze kaini nyumba yatu osa za prezo ndizina, marizati simu kama tamagiri wakati nga marizati ngati kunyumba kono simu kukirizana simene zuzo yesa amafuna kuti simene sajitike umachoya mbilina chono wambiwa kukirizana marizati kwa peza simu kakari kufuta you see so choya mbilina nga kari mbanja meni mamba bambu mwa kukirizana kwa kukirizana ana ndi kutia hii mwemutume ni mwafu nilalo ungonfo kutia indatelepa so zimene paswa kuzifuna kuti kunyumba kuti gwirizane kae nyumba panjapa nkosa vuta kusesa koma kuti mkati mwathu muli zimiko ingwiri mbili mbili ndi mavuta kama khangata amene so kuweka ni funso lanu unaona kuti ndono ndikuwe bullets abwino ya mapole abwino koma vuto kuchipinda kwa vuta
MK tiyembekezere zigoli pa Bingu National Stadium
zigoli tuene kati ziyembekeze ndithu koma nkhani ino ndiyonena kuti kodi zigoli zo ndikha kapena ndikho chifukwa chokuti ndi maswera akaphera choka amene unanenera muja ene nthawi zambiri maswera amene ali ndi two leg fixed yet kunena kuti muswera pa khomo kena komaswera koyenda amakhala kwambiri amakomena amene akamalizira pa khomo chifukwa amakhala kuti chilichonse akachipereka chimene chichandukezeka zokuti zawo zayendera zimene zitanthauza kuti chani bullets ikuyene kugwire ntchito la mulungu Bingu National Stadium ngati afuna kuti apitirire agwiriretu ntchito kwa eni kulibe mkuu sanga mapange maplani onena kuti kwa eni tikachitako motani kangapo kamene taona komwina anthu kumanena kuti atha kukakuwira kwa eni anapita ku Equatorial Guinea anakakumana ndi timu ya Dragon anakwanitsa kupeza chipambano komano pamene pamazavutira maswera achibwereza ndionena kuti mukamamana kwayamba pacha makhala kuti mwina aliyense akungoyerera kuti mmene tinamuonerera mphunzitsi nzathuja amene anagwirira ntchito mwina akabweretsa maswera wawa koma mukakhoti maswera aja mumadziwanano beyond just your research makhano now you've got that practical experience ndi timu ina ija kukupangani lockdown kumakhala kosavuta fuka kangokuwerengani kumakhala kuti you're done for I clearly remember up until this very day what McBain said atagonja ndi timu ya bullets South Africa ananena kuti ndikubwera pa Bingu National Stadium sindikusintha timu yanga ikhala yomweyi but I will tell you kuti tikapeza ma results and they actually did that chifukwa choti yani anaiona bullets imene kusowera they were able to study it ankadziwa zoti ikapanga lockdown so tiyembekezere zigoli zizakoma kuti mwina zigolizo zakhale kuti nazikupita kumbali ya bullets fo ndamene ali pa khomo komanso ndamene akuimira timu ya dziko la Malawi mu mpikisano umenewo komanso kuti mwina alembe koko mbiri yabwino chifukwa mbiri yawo mwina mukhafu zilumika zikupita kuti abwerenze mbiri imene anaipanga kalikale akuthandizidwa ndi Bakili Muluzi ikuoneka kuti ikuvuta so if you ask me kunena kuti tiyembekezere zigoli komano funso ndoti zigolizo zizalowera kutiko think that's a million dollar question kuti zigolizo pakutha pala Mulungu zizalowera kutiko
iyai mako ndi maka ndipo mpano pa Waganyu. Koma iyi ndi Waganyu podcast live okupatsirani Pemba School of Driving akatswiri pokuphuzitsani maendetsa gali moto. Olomuta academy ndo njoma chotani kumukaphuzira ndi kupambana kukatenga license. Nkhani yathu yachiwiri ndionena kuti dziko la Malawi tsopano lichitisa mpikisano cha wa CAF Women's Champions League kosafa qualifiers. Kutanthauza kuti matimu akumwera kwa Africa asonkhana kuno ku Blantyre Pampira Stadium matimu okwana 8 ku Malawi kuno akuti Milianda Ascent Academy pachamudziwa bwino kuti ada kwa Pro Lioness kuti atenge ukatsirwa dziko muno ndiye akuyimirira dziko la Malawi. Ndiye mwina ndiyambe ndi MK kunena kuti tiphunzirepo chiyani masero wa uchitika Pampira Stadium alipo ndithu mpaka na ndithu pa 24. Komanso tikunena kuti chifukwa cha masero amenewa oyimbira ku Malawi akuphunzira aphunzira mena ngagwirise ntchito VAR. Ndipo mtsogoleri wa famu anena kuti mwina pomatha season ino mabwalo ochepa va atha kudzakhala atabwera.
Ndiyambe kuyankha nkhani ya masero amene akuchitika pa Mpira Stadium ndisana bwere mwina ku nkhani yokhudza na va. Masuala amene kuchitika pa Mpira Stadium akutionetsa mene masuala akukulira chifukwa chakuti tikukamba za cream ya mchigawo cha kumwera kwa Africa imene yakwanetsa kukhala katswiri maiko akwawomo ndikubwera kunena kuti alimbirane tikiti yokuti mwina ndikufika mu ndime yotsiriza ya mumpikisano wa CAF Women's Champions League. Ndiye ndi masuala amene akubweretsa pakati akatswira atipaseso chithuzi chifukwa osuwera ena amene tikuwaonera pa Mpira Stadium ndamene amatumikira matimu awo amene timakhala tikumana nawo mipikisano imene ife timapita ngati coaches matimu ngata Zambia matimu ngata Mozambique amakhala kupita nawo kukosa fakuja aliso ndosowera amene akusowera maklabu amenewa tiaone kuti kodi akuchita motani komanso kodi atipatse chithuzi kodi women's football kukosa fa region ikuoneka motani tikhala ndi chithuzi pakutha pa mpikisano umene unda ifeyo sa Malawi tizike pa mulingo kuti kodi ifeyo mmene tikuchitira ndi women's football yathu ndi mmene akuonekera masowera wakuti akukulira ku region yathu ino chifukwa chonena kuti sitingamayang'ane zomaona loto lakutali pamene mwina la kuchigawo kwathu kukanika kulikwanilitsa ndeti zike pa mulingo kuti kodi ifeyo mmene tikuvini na dance watu huyu tipitirebe kumvina chonchi kapena tuone kuti anzathu asintha nyimbo ifeso mwina tichoke ku ya slow tiike na ferumba kuti tiduke kuti tigwidane na I think tikamata masiku 10 amene watukenika tikhale ndi mayankho amenewa ndakondwa ifodi magawo onse mwina akumapezeka kumene gawo la oyimbira kumapezeka gawo la aphunzitsa ngapo taonako angakhale osewera ama timu ena ndaona kwa kubwera nkudzaonera masula amenewa alensa dzitenga pa maphunzi lake oyenerera ndibwere kugawo la va kugawo la va mwina mundirole ndikuisa chithuzi chichawo chonena kuti tinyadire kunena kuti mwina ano pakutha pa mpikisano umenewu tikhalanso ndidanga longonena kuti awonjezera chiwerengero chawo phunzira amene ali ndi upangiri okuti atha mwina kuona vau cha ndikuima pamene pacha nkumanena kuti zikuyenda motani chifukwa before this we only had two Godfrey Kakananga ndipo Ndamali Tembo amene anali ndi ukadaulo umenewo andi panopa chifukwa cha kusintha kwa masewero timanena kuti masewero it's a revolving game and it keeps changing and developing kusintha kwa masewero kupangitsa kuti element ya va chizikhalanso chinthu chofunikira kwambiri kugawo lawo imbira moti akamapangidwa kaya consider kuti akaimbire masewero kayako safa kakafu akumayang'aniranso kuti kodi gawo lilipati zobweretsa va ku Malawi kuno ineyo ngati MK nakani nakuti atiyeni tisadye mwina chinkondwa tisakhale ndi chinkondwa chonena kuti tibweretse va chifukwa chimene ndikunenera ichi ndi singapo va angakhale kumaiko akulaya sana ngubwera mpano pali ndondomeko zimene zikuyeneka zichitike panopa tidzinyadira kuti takwa wako kugawo la va kutapangitsa maphunziro tiyeni tizombereni manja pamene tikupitaso kutsogolo chifukwa chokuti pamene pali masowera athu panopamu kodi tikamamubweretsa va awishua kunena kuti athandizira kukonza zinthu zimene ma human officiation that don't have like a recollecting measure akakonze kapena tikhala tikuthira petrolo pa moto ndeineyo ndinganene kuti tatiye ndisapange chinkondo I don't think kunena kuti tikamamaliza season ino tukamba za miezi ngati this is August tukamba za September October November December I don't think kuti kandiva mwina tizinena kunena kuti tikamayamba season ya 2025 Tika tukuika ndondo meko zone na kuti muna tuonetese kuli tapangako ka pilot phase ka vaa tamuye selila kova mene taendela ndi e-ticketing. E-ticketing taikamba finally in 2024 season taona kono zintu zijazupanga materialize. Koma ngakale zapanga materialize sikuti zafika pa 100%. Nde vaa yusu tatene tisamukale na ishi mkondwa kwa mbili ngati kuta yamba magwalo mumawa ka penalty. Tienti igeni ndondo meko zoe nereda kuta kamadza bwela azakale kuti akutandi zira kukoza. Tisa lagwitse meni ala kusila chukua up until now even maiko wa menana kazigika sikuti it's 100%. So for me I don't think unena kuti kandiva by the end of this season honestly.
BK nkani njionena kuti mpige sano ndumeneu wa yamba pampira stadium wa CAF Women's Champions League kwa safa qualifiers Ascent Academy ya Sewela Masanawa ndi moti mwati mwamene alimpilano katswiri komanso tukamba pano kuti pambali pa mpikisano meneo oyimbira ku Malawi akuphunzira kagwirisidwe ntchito kava tinene kuti zapa mwamba atu izeti
ye zapa mwamba kuphunzira zapa mwamba wakambakaliza wakambakali MK kunena kuti kuna anthu awiri okha amene I think nkhani za vaz ndamena mazitsatira dziko muno oyimbirawa ndi kuti apaka chikwerengo chataka ongezera nzapa mwamba koma ntchito imene yasagwirire kuno ntchito imeneyi adzidikirira kuwakhala zochitika kunja kwa zipita zikagwira kumeneko vaa ku Malawi ai tikuti ai mu Africa ndi maiko ochepa sinsana posere soteni amene akupanga za vaa ndipo dziko loyamba kuitanitsa vaa inali Morocco dziko la chiwiri inali Egypt ndi maana nitsa vaa Sudani naonso amafunafuna vaa sada apatsi bwinobwino kuti apange nao tiyanganire kumwera kwa mkuno kumene kuli Malawi Mozambique vaa lipo kulibe Tanzania kulivaa aiso ngakhale DSTV Premiership hapa South Africa pompa hapa sitinambe taona zodambo kuitsa nchilo vaa koma vaa suti kulibe alipo so vani ya vaa yabwera ku Malawi ndipo yabwera limodzi ndi maphunziro amene analipowa kuti adzaphunzire chifukwa masiku ano chimachitika nchonena kuti kuli konse kumene kuli tournament kani CAF kosafa akwakhala maphunziro amalifali chotere chamapititsa ndithu vani kuti mupite kumeneko mukati kwaphunzitsa anthu za vaa koma kwaphunzitsako siyolatsedwa koma nkhani ya vaa choyamba inde tufuna kupanga transform the game koma transforming the game mapeto ake zero watu lasha izi ngati sitipanga mazitika chita masewera ndikutera ifonena kuti vaa chinthu choyambirira nchonena kuti anthu mapanga civic educate mwaphunzitse kwaphunzitsa ngati muchitima chitira ku Malawi class sango amakhala ndithu amabungu akuyenda muzimu kumawuza za ubwino kalembetsa kuti adzaonetse ufulu wawo vota zimenezo zimenezo funikira ku Malawi kuyenda makuka ndilande kwa goliyo kuti kukafika kwa kapatenga ukucha konse kwa sundwe ukaphunzitsa anthu kunena kuti vaa amatere so choyambirira susudi anthu lidzauza za vaa koma choyambirira anthu lidzauza za mpira njani sufa ku Malawi mpira sitima udziwa mpira ati mwonfunika zoti tikapita ku mpira timu athu iwine ngati timu athu sina wine tigenda usewera tiphwanya mabasi kumeneko ndiye kuti dakali patali kuti mpira uja tumvetsetse mukapita ku inu maonapo ma decisions zakuchitika ku England kumeti monea pa ma TV mumaonea inu ma decisions ajo very crucial decisions kuda bozoto lomwe ala situkuona mu ground za Trapompo koma kuno zimezo sizingatheke ndiye izi pakali pano ai timu yanu ngati sikuchita bwino mapule ainde pansi ai basi siye njatu inani wapasi dzipitani na feso natopa zimene zijazo ndi mukambi za va ngati mpira mtu sakumvetsetsa mubweretsere va ife zopana itatopa azazi wawa ai sitikuzifuna tiyentipitirize metu uchitiramu vayo aphunzira koma akachitire kwina usati kuno sitikudziwa ka mpira ndiye kutipatsa vayo yaimutira kuyera kwambiri tiye tibadya ndiwo zopanda tsabola chonchi. We'll be right back.
Iyi ndi Waganyu podcast live ndipo tu akutipatsira ndi aja apemba School of Driving amene amadziwa bwino kukuphunzitsani kuyendetsa kwa gali moto ifeto kukuzani ngati mufuna kuphunzira kuyendetsa gali moto pemba School of Driving kumene kwa kutapitani akakuthandizeni tisadapite tikambepo kuti transfer window idatsekedwa koma alipo ma transfer ena amene sana malizike yodzikwa kwambiri ndi yawosewera kutsogolo wa Premier Pet Data Dynamos amene ndi promise kamwendo amene yana nyamuka ulendo ku Blantyre kumene ndithu kunali nkhondo pakati pa matimu awiri FC Binyasa Big Bullets ni Mighty Mkulu Wanderers iyeyo atakambira ndi Bullets anakapezeka ku Wanderers Bullets inamangala ku farm ndipo a farm anauza Premier Pet Data Dynamos kuti fotokoze na onso a Wanderers a fotokoze koma BK kodi nkhani kwati zi Wanderers akutayamba kufunsa fusa player ayungwathu kodi a farm mpaka lero zukhala bwanji BK
Yes, akungu hapa update yandu, ngani njori ili pano majamwa farm. Bungwe na farm ndi mene paka li pano kwa kutamangi tazankani mene hii. Tawala ndirabu mafunso ambiri kwa inbox kwa Waganyu, kwa mbindu wa phone, ngani ya promise kwa mwendo libati. Kumajimena nfanga tiwe njoni na kuti player itu pano, ngani yake ili majamwa farm. Chifo yuri farm idane na kuti player mene ilwa solo, musa mpange register. Amine akalega iba mbali. Zina zojitani, kuma UI maunapo wajina kampane nulungu wako menya mpira pamene wajina ungani iso akala kumenya mpira uyuyu yaki ya imakai ngani ye guru ya guna pamene ipa kunena kuti yai pari ngani so ziribati chimine jina ajitika tupanu famu ida apempa wanposo wa mino kudzidwa deza ada ifunsa jinina sumuna kuti deza ada ifunsa ifuaja ziwa ni jitu ichi promise kamu ino nani contract ndi deza ndipo contract yake limata mu December chaka chino kutanthauza ndi miezi 5 yotsala pa contract pake ndi kutanthauza kuti paka dalipa player ayu ndi wadedza chifukwa ali contract ya dedza Wanderers bwanji contract ya Wanderers sidavomerezeke chifukwa kuti mu system mukati mwa checka mu system imene amapangira wewe kugulitsa ma player kupangira transfer ma player mu system zionetsa kuti player ayu ndi wadedza mwini watu wa player ni deza ndada ifunsa deza deza fotokozani utaiwa unapo nditumbali mozi ya zimine ya deza gamba ya deza unina kutife tida alinzo gambira na nditimu ya FCB Nyasa Big Bullets Silver Strikers Komaso Wanderers oma tida mfana ndi Bullets kuta ngule player ndipo player amena nyamuke kuta piti kublanta ya kukasa inira ngulisano ndo nditimu ya Bullets pama vitu pake dadzadzimuka zone ndi player uta wapita ku Wanderers zimene ayankha detsera zona ku zimenezo ndipo iwonso nonso wangu embekezera kuti chida achitika nchani koma avomereza ndalama ya Bullets tidalandira avomerezanso ndalama ya Wanderers tidalandira amisa kumise ndalama nda Silver Strikers ya Bullets mwalandira bwanja atidagwirizana nawo ya Wanderers mwalandira bwanja akuti dangona ndalama ya ku account zimene bambo ndovya kutswa Wanderers akunena kuti zitheka bwanji kunena kuti ifa account tike kunga kuti so adedza aya kampali yao player yuso nai amfusa swa farm kuti ndawe soda photo kuza iyo wa photo kuzune kuti ine ndapaka chisankho chopita ku Wanderers ndipo ine chifwa chake sinafune so kupita ku Bullets koma ndimafuna ku Wanderers ndapita ku Wanderers ndakajoina Wanderers team ya kukosi kwanga chonde ndiloleni ine ndofuna ndi sewera mpira chifuone na kuti ine ndine player ndi maja miendo yanga ndi mema ndijetsa mundichedwetsa so iye walembera ndithu Wanderers ena ndi manager wake Hastings Chulunga wa player na enso wa Yanga kunena kuti ayi player inachiganizo lake ndithu lena kuti apite ku Bullets kusemphana zimene player akunena zimene wakamba bambo Chulunga ndipo iwa kuti ine sinine mwana enda mpanga manager kale kala ali ku extreme kufikiza na nsinkhu uno ndi player tidagwirizana tonse ndadedze kunena kuti player akupita ku Bullets koma adapanga zofuna zake nchifainda akana ine kusainira contract imada agwirizana ndi Wanderers naosa Wanderers hapa sasa mpata kuna osa yanke ndiposo naosa ndipo kunga mfundo zabwino kunena kuti iyai player da sanka ife ndipo ifade zile agwirizana nao ndipo ntengo wada achula udali ntengo tsika kwambiri fida apanga counter off tida akanga kaunjizira ntengo ndipo ti ameno ika ndrama zambiri ndamena maringa malonda ife ndamena ringa malonda ifade ika ndrama zambiri 4.5 million imene fida ahika ndipo player ngwatu chonde masuleni kugoli imene mamanga ndipo chitike zimenezi umachangu changu iwo I wonder za kuti only two days ndiyo kwanira kuti nkhani imene mutane nayo kuti adzisewera ndipo akupitiriza kuti bullets ito lomuti knife ndipanga hijack player ukhangati nango sompola koma ari anamandwa amene amaona sompola ma player akuti nda bullets akwanira pankhani zina zimene zachitika mbuyo kunali awasompolaso Lloyd Banega Allen ndi ma player ena akuti ngati chawanangwa gombo ankafuna wanderers bullets ilango sompola so a bullets iso nawo achitiraso ndithu mbali yawo pandrama zimene adapereka naso anafunsa nawonso apereka so ma submissions zochokera kwa manager player deza komanso bullets wanderers zonse zafika ku farm ndipo a farm aika players status committee ndi imene ikhale pansi kuunguza nkhani imeneyi ndipo pali chiyembekezo kuti Waganyu posakhalitsa apa akhala kumanga confirm kuti nkhani ija yaphulika uku ndipo mwina msabata yobwera kapena ziwiri sobwerasi nkhani ikhala kuti yatheka koma paka lipano ndi kuti puleyayo tidzimona kuma stand akuchita kungonera kumosa ti kudoda chipo
tikatere kufika ku tsiriziro kwa Waganyu podcast live titsanzike MK
titsanzike ndi maone nakuti mpweteko confirmation komanso nkhani zeni pozipeza ndi panopa ife sitimafuna kuti mudzithamanga ndi mame timafuna mudzithamanga ndi nkhani zotsimikizika ndipo kuti kamabwera pano timabwera chose cholimba mtima kudziwa zoti nkhani imene tikupatseni pano ndiona ndithu simudzazimva tikubwera pano kuti akuti koma nkhani tinalemba dzana ija siyabwino ndetimatsindika kuti Waganyu tiyeni titsatire timayamika support yanu komanso tupitire makumbutsani podcast iri yonse kuti ifeyo tili ndi YouTube channel ifeyo tili ndi TikTok komanso tili ndi website pamwamba pa Facebook imene maitsiwa
BK mono otsanzikira pita kwa ndani lero
ine ndingopereka moni kwa anyamaranzanga amene ali pa mpira stadium akuone na ndithu atsikana ku njanja kumeneko ti ayi anyamata tieni azibambo makukamo tieni ndizaulere ngati iya yakukulipitsani pa gate tiwitseni koma mzauli tieni tikaone ayi tatikana kuti azimai so akulaku tatikana aya kutona juju wana ndi 2010 kuika mpira pa chest keeper so team tikawezesa kuyaye so koma ndi 2010 vita kumene koma somoni kwa pasuwa amene ndi 2 Sunday akhala kupanga mbili
tikatere tatsiriza Waganyu podcast live koma mukafuna kudziwa zambiri zomwe zikuchitika mmasero osiyana siyana malake ndi anowa pa page ya Waganyu komanso tipezen ndi YouTube channel tili pa TikTok tilinso ndi website yokongola pamenenso mapeza nkhani zotchakuka za zinthu zimene zangochitika kumene kufikira nthawi ina Waganyu podcast live ndi ntokoze Pemba School of Driving amene watiendetsa kufika pano kuti tipange Waganyu podcast live ine FK maloma BK ndi MK ndikuti goodbye.